Thank you. Bakusangichazela Jobe ukuthi wathola njani amashushumba ningibangela umsindo manje. Yes sis man, yakhala. Hayi. Landale bafana bami. Ngiyangibona masiphethe incwadi eminyama.
Awura into eminyama uyibona kanjani eminyama?
Sengikhethile mfana wami eva. Makuyasale. Sengikhethile ke mfana wami ngikhethe Jesu. Manje ngathi umuka
amantombatane la. Oh,
mami.
Ngithi mina mfana wami ngikhethe Jesu angivothi ngithi.
Ukapheshi bani Jesu eBhayibhelini?
Wonke lamaphethi.
Wonke amaphethi sinaka. Hola, yathi mfana wami nasingaya lapha encwadini kuJohane. Kuyakhuluma nje ukuthi uNkulunkulu.
Amen. Amen. Nkosikazi.
Amen. Amen.
Usho la Nkosikazi ukuthi uqiniso.
Sina njengabatali sesamukeleli Jesu. Sitawucela ukuthi Nkosi yami yonke imvo asihlale emthandazweni.
Uqinisile mngamo. Uqinisile mngamo.
Hawu namusukuzela.
Mayithululu.
Nyamthatha lo Jesu. Jesu Nkosi nomsindisi. Ngithi le family mayibusiseke sonke sibe mbili munye.
Asithandazeni. Asithandazeni. I'm going to go to the house. Hanya bonga mfana, mara ungaphili.